Mali Mali, Mali don't want to move it when I do it. Mali Mali, Mali nyala fimba una. Mali Mali, Mali don't want to move it when I do it. Mali Mali, Mali nyala fimba una. Mali Mali.